Staining people, du kommen litende var fram, om her.